thando ngikubiza thando ngoba yunginika lona ntoni ephuma kuwe kali ngiyancibilika njabulo njabulo kali unginika manda isithembiso sami ukuba nawe noma kunzima bazoba baningi abangathandi bazoba baningi abangafuni bazoba baningi abangathandi abangafuni wethandi bazoba baningi abangathandi bazoba baningi abangafuni bazoba baningi abangathandi abangafuni batele wena Intwana yami, iniga lami, ithemba lami, isuti lami, ubambo lwami, ebatele wena. Intwana yami, iniga lami, ithemba lami, isuti lami, ubambo lwami, ebatele wena. Intwana yami, iniga lami, ithemba lami, isuti lami, ubambo lwami, ebatele wena. Intwana yami, iniga lami, ithemba lami, isuti lami. Ubambo lwami, ebatele wena. Intwana yami, iniga lami, ithemba lami, isuti lami. Ubambo lwami, ebatele wena. Intwana yami, iniga lami, ithemba lami, isuti lami. Ubambo lwami, ebatele wena.
Ubambo lwami, ebatele wena.